muramutse babiri batatu ubabwire ngo karibu muri reconnaissance. Ah no no no, ibyo no bikore nk'abantu bazi icyo baje gukora. Haleluya. Nakunda indirimbo ivuga ngo moyo wangu penda Jehova usiache kumpenda. Moyo wangu. Hallelujah. Usiache. Hallelujah. Himba moyo wangu. Hallelujah. Ariaka patika vuga umba. Si ye ajua unacho itaji moyo. Hallelujah. Uva yeye jua unacho itaji moyo. Hallelujah. Oh, kamtoa mwanaye kwa ajili yako moyo. We go.
Yaongeze mapenzi moyo.
Alléluia. Twariko turavuga ngo imitsima yacu igukunde uko tutigeze kugukunda. Twariko turavuga ngo mwami turakeneye kongereza gwarukundo mwami, gwarukundo papa, gwarukundo riri hagati yacu. Ndakwifuza papa. Bamwe bararanigwa, bamwe baracika intege, ariko twaratahuye yuko mwami Yesu Kristo tugufise, wowe n'ibyizigiro by'ubwiza. Niyo mpamvu tutazosiba kukubwira ko tukwifuza, niyo mpamvu tutazosiba kukubwira ko we need you Father. Utugenderere papa. Samson ni we yavuze ngo iri rimwe gusa nyemerera mwami w'abami iri rimwe gusa nanje ndasenga papa ngo iri rimwe gusa Jehova tukubone muri kino kibanza iri rimwe gusa uhindura amateka yacu iri rimwe gusa udukize za ngwara za zindi batubona bakatubwira ngo kanaka za zindi batubona bakatubwira ngo wahunda vise ya ngwara Today it's possible. New mambo to kwifuza. Rebo shanda rabaya. Iririmwe gusa. Iririmwe gusa ma. Katwe kutwereka yuko ubuntu bw'Imana buduhagije. Igihugu cyacu cy'u Burundi nguze kuvuga ko ari igihugu cyahezagiwe. Imana yaranshoboje kugenda mu bihugu bitandukanye bike bitandukanye, ariko ngerageje kuraba imibereho yabo natwe ino. Ndiko ndavuga mu gukunda Imana no mu kwirondera, nasanze burya dufise iyo mutima, ariko bikanzana ahantu niyumvira mvuga ni kubera iki twebwe abandi tumva bariko barapfa ariko twebwe turiko turabaho, kubera iki tumva corona iriko irahitana abantu abandi twebwe turiko turabaho? Twarasenze tuvuga mu mwami ngo corona irengane mu gihugu cyacu, ariko twebwe turi hano iyo turiko turavuga wema wa Bwana ubuntu bw'Imana, ari ukuntu tubifata mu memo n'ibintu bisanzwe. Muntu w'Imana, reka ndakubwire ikintu kimwe. Aho tugeze abantu baramenyereye iby'Imana ukuntu, ukagira ngo kubyuka mu gatondo wowe n'ibintu bisanzwe, ukagira ngo gutembera mu muhanda n'ibintu bisanzwe. Mu buzima njye sinari bwigere nkora agisida, ariko mbyuka mu gatondo nzi yuko ngo ngiye kugira icyiza. Ukuntu nisanze njya mu mikaburimbo sindabizi, ukuntu nisanze bajaji iri hejuru yanjye sinigeze ndabimenya. Ariko reka ndababwire ikintu kimwe, iry'amana yamidusezeka orabasete, iry'amana yamisense ubuntu bwayo n'imbabazi zayo iragusanga. Ahandi uba wumva umeze nabi, ahandi abandi baba bavuga ko uyu karabaye, ariko ubuntu bwayo wema wa Bwana ukatumanukako ukatubwira ngo mwana wanjye nacuza uba. Birababaje ariko unyemerere ndakubwira ngo ubuntu bw'Imana buraguhagije. Igihugu cy'u Burundi twarahezagiwe, si uko duhambaye kurusha abantu, ariko ni bwa buntu bw'Imana buri hejuru yacu. Murashobora kumfasha tugakomera amashyi uzoba urarinzwe. Umuririmbyi niwe yaririmbye avuga ngo ngo mu bihe bikomeye witinya mwana wanjye, ngo nacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe. Haleluya. Sasa aho bigeze mubwire ngo ndakunda my brother kudakuvuga ngo turengane protocol. Mwaberewe nati mwaberewe. Sasa John tusimchize Mungu. Haleluya. Turengane protocol. Wow. Ashako turimba nino ndirimbo.
Oh, boy.
Seigneur, twese. Hallelujah! Amen.